YouTube channel.
Tuenda Muranga sasa.
Safari imefika. Tunangojea.
Tunangojea God.
Itufikisha hapo kwa SGR station.
Sawa, ona huko.
Na tutawa update.
Tunaenda hivi. Tuko zizi. Lucia. Tuko zizi.
Oh, I think I did.
We are in the city.
Yeah.